se aspina.
Ayo molweni. Dingu onele umakiki ifani eKraaifontein. Ndi umarhadele umthi mkhulu odlebe ehle zombini ubhungane umashokade washabadele iqonga neponeza tamako ndizokwenza imibongo emibini owokuqala is freedom free yet owesibini ukufa lathibha sakrazuka isikhumba sengqondo vulani indlela gwabuka ubumnyama bambani ngazibini zingabi natyutyu khadamathiza bonakele ukuhlala Afrika nozaba Afrika Afrika nozaba umzontsundu Afrika nozaba umlisela nomthinjani Afrika lisobulukile rhaqalala lerhamba kade lirhwaqele uyekeli kaloku umqakhuthothobala ugodwa uqala ubuchule bakucengcelezi uphethe ubuchwephesha bukacirha nocerha becala amacela okucamagusha ndimindedwa kwisithokothoko sobumnyama phezu komjelo wegazi zandla zimbi zimane ukufika nakum kunentsolo yesijwini macala endlebe zonke sisikhalo somncinci nomdala de nalombuzo oziphindaphindayo is freedom free yet is freedom free yet xa kuphila komdaka usafukane phantsi kwabuhlungu berhambe letyhefu bebuhlungu betyhefu yerhambe limnyama xa bentlanga xa sigqilazwa sisenziwa makhoboke namigegemba amabhele babayilila batshinitshina batshintsho labazikhumba zialajiweyo is freedom free yet kwamanini edovu adove nyathele qutyule rhwaphilizwa amaxhakaxhaka amaxhalanga ebashiye intliziyo zinezinxenxe ziqaqamba benxunguphele bexinwa naliphi igaza bexhetsa bezombelela bexatywe zingxam bexwebile bexakekile enxwameni bexoxa amatyele sixekweni bebonqola kuqakathe emgxophozweni is freedom free yet xa igazi lezidalo ezinoluso olukhanyayo lwimijelo kwimijelo kwizitalato zomzantsi afrika nxa isandla somafrika is it still free xa isikhalo sosana sityiloza bobo zone zomhlaba iimveku zigqilazwa ngokwesono zichiliphothi zamadoda imihla nezolo amadoka kokwethu agcwele igazi labantakwethu izinxiba buxhaka zikhwithele zixhato xa baphaculana de abantu abeluqaqaqa naloo maqhawa eqhakazile nqonayo uqaqamba ugqwesela lukhelekhele kwisizwe seafrika zibhobolozile imbongi zavuma imvumi zathetha izithethi zathi zitanasa kwilizwe lenkululeko kodwa mnantombi yomxhosa womxhosa wakwaxhosa yethu umxhaxha bola kwaxhosa ndithi hayi maafrika yikuba mlongo elibizwe ngoba inkululeko ngekungenziwa inkululeko ibiselifikile oomama babathandazo ootata babaqubule sifuna isitye umnyabeni ngoba imele igobele sadlelwa afrika khumbulani kaloku bakwadini kukho amadyubhadyubhi bekalwamanzi kusemathuka icebo lele kuni ke ngoko khethani phakathi kwenkuba mlongo nenkululeko niye kube udali bhabha nibhiphidle amazino xela umbhalo wasuke wabhebhetha ndivumeleni into zoobawo ndikhahlele kaloku kuwo abaqhawe nabaqhawekazi awabele uqaqaqe silwele inkululeko ndiwuntsuke xa inameko yokumela inyaniso nenzondelelo ogcina uzizo lweafrika rhola ihlahla tokamandela ndizibalethe kuwe liso lezulu rhamphela ingwevula kwamthirharha xa kunamhlanje isiqala siyakhukhuleka kumhlaba weafrika ngobanzi sithi komo enqoba ke kambe intsengubhekwa kaloku kade kusekuselasi udalibhunge zabe usiqingqela ikamva eqaqambileyo leqhakazileyo abaqala buwagqibile bexatsiqabele bajongisanga ngasemva kwaphela sele bebenza ingqoqolongqayi bemqalisa ngenqindi kwisiqithi robben island akayilahlanga imbo yakhe ngophoyana ndiyeleyendithethe ngenxanxathela ubaxhakaxhakela xhoba amaxhoba kumaxhoba ngentutsela kudalibhuka kudalibhuku ngqondongqondole linkululeko kahleli madoda kahlento kazuma kahlento kanomaphosa zenike ixhobo xikanyamba balo thina sisafuna ukutya amazimba uzusincede ke kwedini usivalele isombululo selenye uxhathise ngedolo usele ngoxhoko uzobuya impendulo ngeba ndiyaxoxa ndiyaxanda ndiyaxananaza ndicela ichego ndithunele emnxebeni kodwa xunguphaliswa ndichelechele lusolo lexesha chele nophukwana kodwa kusenani uncuba ubhethe nobucikwa ucacanga icebo uthasele nabacela umcacelo wecaphula kambe ekudoshe ngenaculika zintondini nandizitokazi ndivumeleni kaloku ndisiyise ebhakubha bathi abakwaziyo kukude ebhakubha
Jessica.
Yes.